kushonga lokunga nako utika kuti yendlela munzuku zwa wena Ukwira kushonga lokunga nako utika kuti yendlela munzuku zwa wena Ukwira kushonga lokunga nako utika kuti lavela wanuna wakahle Kwira kushonga lokunga nako utika kutsama ukati Kwira kushonga lokunga nako utika kutsama ukati Mbona shisuti leshi unga nasho shitayela wata kututu Mbona shisuti leshi unga nasho shitayela wata kututu Mbona kushonga loku unga nako kutayela wata kututu mama fana Mbona kushonga loku unga nako kutayela wata kututu mama fana Kufambe ni mbuba sese heti laveli ukati Ile kufambe ni mbuba sese heti laveli ukati Ule kufambe ni kama mama heti laveli wanu Kufambe ni kama mama chilaveli wanuna Kukwira kushonga lokunga nako utika kuti yendlela munzuku zwa wena Kukwira kushonga lokunga nako utika kuti yendlela munzuku zwa wena Kukwira kushonga lokunga nako utika kuti lavela wanuna wakahle
SL News, ubotale mubigashi
Ata kushenga ema jala vavanuno avakurati Ata kushenga ema jala vavanuno avakurati Savona siyelela mapasara Savona siyelela maparangeni Savona siyelela mapasara Savona siyelela maparangeni Pani vavasati makaya lava Kushonga lokunga nako utika kutsama ukati Mbona shisuti leshi unga nasho shitayela wata kututu Mbona shisuti leshi unga nasho shitayela wata kututu Savona siyelela mapasara Savona siyelela maparangeni Pani vavasati makaya lava